ivapo utaniridhi na mimi nitakupokea, lakini ukiniudhi fahamu utakumbiria, lakini ukiniudhi fahamu utakumbiria. Ukifanya ntudhi kila mume tachovea, kila mume tachovea. Oh, 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 akupenda empende penda empende ae, mpe maneno tamu. Ao, usijige usemende ae, ukajika usadamu, akuidha umuide ae.